Ngomhla wamashumi amabini ananye kwinyanga ephelileyo, isehlo somlilo esenzeka kwisakhiwo esikumbindi weGoli kwisitalato iCommissioner and Nugget saphembelela ekubeni abahlali baphulukane neendawo zabo zokuhlala. Ukusukela ngoko aba bahlali bafuduselwa kwiintente zethutyana ababekwa kuzo kwibala lezemidlalo eDenver. La maxhoba kungoku nje ayitya ibembi imeko abathi baphila phantsi kwayo kwezi ntente besithi azikho kwimo entle kwaye ikati ilele eziko. Kudliwano ndlebe sathi salenza noceba kawadi 124 umongameli Mnyameni wathi kuza kwenziwa uphononongo ze emva koko. La maxhoba alamlilo afuduselwe kwezinye iindawo. Kodwa aba bahlali bathi baziva bethwe tyaba babekwa kwelokulibala. Bekwaphakamisa neenkxalabo zokhuseleko.
Bafitlhile ba re beya mona. Isale ba notla letsatsi le one fela. Ditshepiso tsa bona ba rile ba tla re tlisetsa dijo, ba re tlisetsa eng eng. Sale ba re thušaneng Monday Labobedi. Go tlogela Laboraro until today. Ga gona ntho e tsenang, ga gona ntho e etsagalang. Ga ba re check dipula di ana go etsagala ntho tse kao fela ga tsona.
Sashelwa e flat last of last week. Basikhipha bosifaka la ematendeni basishiya kanjalo nokuthi babuye botshele ukuthi sinisaphi olinhleli kanjani even ukudla abakulethi sihle amatende khona aimvulumanet ayavuza silala simile siyahlupheka la ematendeni akufiki even oyi-1-1-1
basigcina kusilethela ipapa nelonto nini bathi nesibindi kwakuyintambama yakhona kwasala-ke kwathiwa phindes futhi sizodla futhi sadla but after that akuphindanga beza ukuthi besilethele ukudla and angazi it's been two weeks or one week and a half now ukuthi bengase silethelanga ukudla abazi nokuthi siyadla or kwenzakalani.
Uyabona njengoba senifikile nje sisizakale kubo nomehluko ukuthi senikhona nini yilokho nje engathi nginipha khona oba siyahlupheka kakhulu lana emathendeni sesinesikhathi.
Aba bahlali bamemelela ungenelelo olungxamisekileyo elokuqala ekuquka kulo ukutya, impahla kunye neendawo zokuhlala ezifanelekileyo. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eGoli.